ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu karere aho perezida Evariste Ndayishimiye agomeje guhungabanya umutekano wa karere kubera ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni biriko birakorwa n'igisoda ciwe ndetse n'ubutegetsi bwiwe ariko benshi mu Burundi bakavuga ko ibintu perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ubukunzi bw'inda kwababwiye ko perezida Evariste Ndayishimiye yafashe umwanzuro ugayitse kurungika abasoda biwe muri Kongo kwica abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda biganjemo abatutsi ariko agafata uwo mwanzuro atabwiye inama nkenguzamateka na nshinga mateka kandi aribyo itegeko nshinga risaba bikaba rero byateje umwuka muce ku rugero rutarigera rubaho benshi bashinga mateka bakavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gufatwa agasigurira abarundi ico abana bo Burundi bariko barazira ku munsi wejo twarabahaye inkuru ijanye nuko iperereza ry'u Burundi ryatanguye kwica bamwe mu basoda b'u Burundi ndetse n'imbonera kure bariko baranga kujya kurwana muri Kongo babona neza ko batajya kugwa mu ntambara biboneka neza ko ataco yunguye u Burundi hari amakuru ahejeje kumenyekana avuga ko imbonera kure ndetse n'abasoda bashika muri 50 nabo bahejeje kwicwa muri ano manywa y'uyu munsi bakabeshwe n'iperereza ku itegeko nyine ry'umukuru w'iperereza ariko nawe akaba yahawe itegeko n'umukuru w'igihugu c'u Burundi generali Evariste Ndayishimiye aho yamutegetse ko agomba kwica umuntu wese uzajya wanga kurwana muri Kongo yaba imbonera kure yaba umusoda w'u Burundi byose bikaba biriko birakorwa kugira ngo perezida Evariste Ndayishimiye agumye anezeze mugenzi we amaze agumye amurundiho amafaranga kwa ababwiye ko umusoda w'u Burundi cyangwa se imbonera kure irungitswe kurwana burasirazuba bwa Kongo kurwana na M23 wa perezida Evariste Ndayishimiye aronka amadorari ibihumbi bitanu bikaba aribyo biriko biratuma agumya kumarira abana b'abarundi ku icumi ibi byose ariko arabikora mu gihe mu gihugu ciwe naho ibintu bitoroshye na gatoya aho ariko arigeranya abasoda biwe ndetse n'imbonera kure n'interahamwe zavuye ku butaka bwa Kongo zibarizwa mu mutwe wa FDL bakaba ariko ariyegeranyiza mu ishamba rya Kibira bakabitegura gukora bitero bikomeye cyane ku Rwanda nkuko perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubivuga aho yarari mu gihugu cya Kongo aho yavuze ko u Rwanda ari umubanyi mubi kandi akavuga ko abanyarwanda atari babi ahubwo ko bafise ubutegetsi bubi aho yavuze nyine ko agiye gufasha urwaruka rwo mu Rwanda gukuraho ubutegetsi bubi buri Kigali burongowe na nyakubahwa generali Paul Kagame ariko benshi bakaba baravuze ko aho kugira ngo akureho Kagame ahubwo azisanga ubutegetsi bwiwe bwasambutse kuko benshi yaba abanyarwanda yaba abarundi barabona neza ko ahubwo ibyo perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ku Rwanda ari byo biri mu Burundi kubera ko abarundi bari mu bukene butagira izina babayeho nabi cyane aho ibisata nka byose bicumbagira kubera ubutegetsi bubi burongowe na perezida Evariste Ndayishimiye benshi bakemeza ko imyaka 3.5 amaze ku butegetsi agomeje gutura igihugu mu manga kandi bakemeza neza ko ibintu ariko arakorera abana b'u Burundi umwanya n'umwanya azabiryoza kuko ariko aramena amaraso y'abana b'u Burundi biboneka neza ko ataco bariko barazira n'amakuru menshi ariko abateguriye tugira ngo tubashikirize aho tuza kubabwira nyine kubamaze kwicirwa mu rwego rw'iperereza banze kujya kurwana muri Kongo biganjemo abasoda ndetse n'imbonera kure tukaza no kubabwira ku yandi makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza avuga ko ibintu bitoroshye na gatoya mu ishyamba rya Kibira ahariko haragiranyirizwa ingabo z'u Burundi ndetse na aba FDLR basize bahekuye Rwanda kugira ngo basubire gutera Rwanda amaze barangize ibyo barishize badakoze ariko benshi baganura perezida Evariste Ndayishimiye kuvavanura n'igitekerezo afise cyo gutera Rwanda kuko Rwanda ntiruterwa ahubwo ruratera kuko benshi baremeza neza ko RDF igisoda cy'u Rwanda gikomeye cyane ko abasoda b'u Burundi ndetse nizo nterahamwe zidashobora kurenga na santimetero imwe zashitse ku butaka bw'u Rwanda akaba mpamvu benshi mu Burundi basaba perezida Evariste Ndayishimiye kureka kugumya abamarira abana kuko babona neza ko iyo ntambara agiye kwishuramo atazigera ayitsinda ariko nawe akabavuga ko agomba gukora ibishoboka byose agatera u Rwanda akazana abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na Godefroid Niyombare we yemeza ko bari Kigali ariko byose abarundi bakavuga ko atafatiro bifise kuko Godefroid Niyombare atamutekano ajya ateza abarundi ahubwo benshi bakabiteze ko igihe kizagera kwakira Godefroid Niyombare akaza gutabara abarundi. Amakuru menshi nyine tugiye kubashikiriza, aho tuza kubabwira ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kuvuga ndetse n'itegeko rishasha amaze guha abajenerali kugira ngo barigeze kubasoda amaze bitegure gutera u Rwanda. Byose nyine mugiye kubikurikira kuno muyoboro wacu wa YouTube uwecu usabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi dushisha kwinombanisha kure, byonda kuri subone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire kuri ino nkuru ivuga nyine ko mu iperereza ry'u Burundi bariko barica abasoda n'abapolisi banze kujya kurwana muri Congo. Urwego rushinzwe ubutasi mu Burundi biravugwa ko rwatangiye kwica imbonerakure n'abasirikare bakiri gihugu banze kujya kurwana n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ababarirwa mu munani ndetse n'abandi babarirwa mu munani nibo bamaze kwicwa ku munsi w'ejo, ariko aya n'amakuru avuga ko uyu munsi naho hishwe abasoda ndetse n'imanira kure bashika muri 50 aho bakuye mu dusho dutandukanye turi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko Radio Publique Africaine bivuga, Burundi bumaze igihe bwohereza muri Congo abasirikare n'imanira kure bo guha umusada ingabo za Congo Kinshasa FARDC zimaze imyaka irenga ibiri zihanganye mu ntambara na M23, ariko akaba nta na santimetero n'imwe ingabo za Congo nabo fatikanije barambura M23. Amakuru cyakora avuga ko hari abamwe mu basirikare banga kujya kurwana iriya ntambara kubera badasobanukirwa impamvu u Burundi bwabyijiyemo, kandi ko biboneka neza ko atari inyungu z'u Burundi ahubwo ari inyungu z'akarwe gatoya, aho nyine bakora ahagahembwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwe karongoye gisoda cy'u Burundi. Aba usibye gutabwa muri yombi bagafungwa ngo banamaze igihe bicwa urusorongo nk'uko RPA ibivuga, aho ivuga ko ku munsi w'ejo hejwe abasaga 8, uyu munsi naho akaba hamaze kwicwa abasaga 50. Iyi radio ivuga ko mu makuru yakuye mu rwego rushinzwe iperereza mu Burundi ari uko kuwa 30 Mutarama hari abantu 8 barimo abasirikare babiri n'imbonerakure 6 zishwe nyuma yo kuvanwa muri gereza iziperereza iherereye Bujumbura. Benshi bakaba barahise bicwa, abashika 8 bakaba barahise bicwa ako kanya, ariko ku munsi wa none naho hari amakuru atubwira ko abandi basoda bashika muri 30 ndetse n'imbonerakure 20 nabo bishwe n'iperereza ry'u Burundi bahora ko banze kujya kurwana muri Congo. Aba bivugwa ko biciwe mu mashamba ari hafi yahashinguwe abanyamurenge biciwe muri zone Gatumba nyuma yo kujanwa abatwawe n'imodoka y'iperereza ifite plaque B634 03. General de Brigade Ridefonse Habarurema ukuriye urwego rw'ubutasi bw'u Burundi ashinjwa kuba ari we watanze itegeko ryo kwica bariya basirikare n'imbonerakure, ariko amakuru ariko aradushikira akavuga ko nawe iryo tegeko yaritanze amaze kurihabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ubwiwe kuko yamuhamagaye ku telefoni amubwira ko abantu bose bafunzwe bazira ko banze kujya kurwana muri Congo bagomba gutangira kwicwa kugira ngo n'abandi basoda babonereho akarorero, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga ko gahunda afise ari uko we agomba kugumya kwicira amafaranga iby'abapfa bitamuraba, kuko n'ubundi ngo umusoda ajya mu gisoda yasinyiye gupfa akabure mpamvu abandanya kubarungika muri Congo. Ariko abasoda bakavuga ko naho bajya mu gisoda basinyiye ko bagomba gupfa, ariko bavuze ko bagomba gupfira imbibi zabo z'igihugu cyabo, ntibavuze ko bagomba gupfira ikindi gihugu mu gihe biboneka neza ko nabo barwanira batabanezwe, kuko barababwira ati ni mujye ku rugamba babice ni mwebwe muhabwa $5,000 by'amadolari. Abasoda rero b'u Burundi bagashavura cyane kuko aya mafaranga batigera bayabona ahubwo ajya mu mufuka wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tuvuye kuri iyo nkuru irebana n'ibiriko birabera mu iperereza ry'u Burundi, hari n'andi makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba adahumuriza avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoresheje inama y'igitaraganya abajenerali bakomeye cyane biganjemo abarwanye muri CNDD-FDD akabasaba ikintu kimwe kandi gikomeye, aho yababwiye ko bagomba gutoranya ingabo zikomeye kandi zimenyereye intambara amaze akabari bashira mu ishamba rya Kibira, aho yanavuze ko bagomba guhamagara abavuye ku rugamba bakagira bakagarukanwa kugira ngo baze gufasha barumuna babo amaze bifatanye n'interahamwe abajenosideri basize bahekuye u Rwanda bamaze gushika ku butaka bwa Congo aho bahashitse mu minsi ishize kandi n'ubwo bakabakiza baturutse ku butaka bwa Congo baje nyine boherejwe n'umutwe wa FDLR aho nyine bose bariko barakorera imyitozo mu ishamba rya Kibira bakaba biteguriye gutera u Rwanda bashize mu iryo shamba rya Kibira murazi neza ko iryo shamba rya Kibira ryo rifatanye n'ishamba rya Nyungwe ryo mu Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yahaye amategeko mashasha kandi akomeye abajenerali bo mu Burundi kugira ngo bakore ibishoboka byose amaze batere u Rwanda. We akababwira ko intego nyamukuru bafise gutera u Rwanda ari ukuzana abagerageje guhirika ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza bari mu Rwanda barongowe na Godefroid Niyombare, ariko abajenerali batari bake kubera ukuntu bazi ko igisoda cy'u Rwanda RDF ari igisoda kirinda kandi gikomeye barafise ubwoba bakaba bavuga neza ko batemera kuroha ingabo zabo muri iyo ntambara babona neza ko badashobora gutsinda kuko abasoda b'u Burundi baratinya cyane igisoda cy'u Rwanda RDF kubera ukuntu bakiziho imbaraga ubushobozi ndetse no gukora cyane murazi ko ingabo z'u Rwanda RDF aho zigiye hose biboneka ko zitahana insinzi murazi nk'ibimaze iminsi biba aho zigenda zirukana ibyihebe muzambike aho bita Gabo Drigado byo byose nyine bikaza byerekana ubushobozi ingabo z'u Rwanda zifise akaba ariyo mpamvu benshi basoda bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru babwira Perezida Evariste Ndayishimiye bakamuhanura ko yaheba iyo ntambara kuko abona neza ko batazayitsinda kandi bakavuga ko gushora intambara ku gihugu cy'u Rwanda ari ukwita mu mucanwa ukomeye cyane kuko barazi neza ko ingabo z'u Rwanda zitakigera zibihanganira kandi bakaba ariko bahanura Perezida Evariste Ndayishimiye guheba ingendo afise yo gufata interahamwe abasize bahekuye u Rwanda ngo bavange n'igisoda kiwe uko bamubwira ko igihe bazabavanze igisoda cy'u Burundi n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bose azabarimburira rimwe kuko ntazigera yihanganira ko u Burundi bubika abajenosideri abasize bahekuye u Rwanda bagishaka kumya kumena amaraso ku butaka bw'u Rwanda. Murazi ko mu minsi iheze Perezida w'igihugu cy'u Rwanda General Paul Kagame ari mu nama y'umushyikirano yabwiye abanyarwanda ko bagomba kuryama bagasinzira ikibazo cy'umutekano bakakimuharira kandi akaburira uwo ari we wese uzarenga imbibi z'u Rwanda ko azahura n'ingorane zikomeye cyane. Namakuru twa turi ko tubatohoreza kuri nomonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wece ubusabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.